Hey, don't be vague. Ask for DJ Rouge. Take what you want, but leave DJ Rouge alone.
Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunayo ipenda. Wenye nchi, wenye nchi.
Kenya taifa, 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 K